Whutupōro, ko Waitohu Kirimana a te Ihorangi Walden o Taranaki ki te kapa hauā whiowhio I tēnei tau. Me te wawata nui kia angitū tāna tākaro mā rātou. Te kaurā ia e whakangungu tahi ana me rātou, kei te whakamātautau ia I te kaha o tōna iopunga I whara kino nei I te rātou. Nā tērā kāri ia I tino kitea I te papa tākaro. Engari, kua whakapau kaha ia I ngā marama nei kia pakari anō ai.
I had no expectations to get back to playing Super Rugby, so to be here is a great start, and I guess going into a new team you've sort of got to earn people's respect and trust and an opportunity, I guess. So yeah, a big part of my rugby career has been working hard to sort of earn opportunities, so I guess 2022 is just a chance for me to prove to others that I'm here to work hard and try and get a chance to put on that jersey.
Hei tāna, ko tētahi o ngā iho pūmanawa mōna I ngā hauā whiowhio I ngā wā o mua, ko Conrad Smith. I haere hoki a Smith ki te kura I kuraenai a Walden, ara ki Francis Memorial College I ngā motu Taranaki.